imbere mwumvira mutima mukure no mu mibanire neza n'abantu hano kandi abana babasha kubona ibyo kurya byose hari igikoma amata amagi n'ibiryo biragiye gukoresheje imboga n'imbuto